Losizo wenza ke kuthiwa you have 8 coins in a bag. 3 of them are unfair in that they have a 60% chance of coming up heads when flipped. The rest are fair coins. Into total ukuthi ezinye zi-10 zona zino 50% oyoba ufumane i-head uphinde ne 50% ufumana intoni i-tail. You randomly choose one coin from the bag and flip it 2 times. What is the probability? Xebe, what is the percent probability of getting 2 heads? Siyathemba ke uba umbuzo wethu simfile ukuba athini amathuba ethu ukuba sithini sifumane i-heads ezingaphi ezimbini xa sithe safaka isandla sethu kule bag. Masithi unikeza umdla ke lo mzekelo funeka sisebenzise intoni i-tree diagram yethu ye-probabilities. I-tree diagram ke ngumthi wantoni we-probabilities. Masiqale sizobe le bag sibone le nto sithetha ngayo iyasinceda oko nangala mabhastile ethu xebe ezi coins zethu andithi bekuthiwe zingaphi zintathu ezitheni ezi-unfair ezinye zibe njani zibe fair ezi zimhlophe ke zezi zi-fair ze ke ngoku ezi zintathu zi-pink apha zezi zitheni zi-unfair. Siyabona ke ezi zimhlophe kuthiwa uzofaka isandla sakho awuyazi kule bhegi yakho awuyazi nokuba uzophuma ne-fair coin okanye ne-unfair coin. Ii-fair coins ke zezi sitshilo uba zezi zimhlophe zintlanu apha ze ezi zipinki zona ibe zezi zitheni zi-unfair apho uzofumana i-chance yofumana i-head ngubani ngu-60%. Kwezi zifair amathuba ayalingana wokufumana i-head nantoni kunye ne-tail. Ngoku ke into esizawuyenza ke siyabona ukuba awuyazi ukuba uzophuma neyiphi na i-coin apha okanye eyiphi imali eyingxekembe xa uthe wafaka isandla sakho kule bag. Into ezosincedisa ke apha kusebenzisa ntoni i-tree diagram ye-probabilities ngoba kaloku sibuziwe ukuba nangaba athini na amathuba okufumana i-heads ezimbini nokuba yeyiphi na intoni i-coin. Masithi ke ngoku sinamasebe amabini omthi wethu. Isebe lethu lokuqala libonisa intoni i-fair coins. Isebe lethu lokuqala libonisa i-fair coins okanye i-coins eziziqhelekileyo. Isebe lethu lesibini libonise i-unfair coin okanye ezimali zingxekembe zinamaqhinga. Amathuba ke okufumana i-fair coin athini? Andithi sixelele ukuba ii-coins zethu zizonke zingaphi zi-8. Ngoku ke ngoku athini amathuba ofumana ii-coins ezi-fair ngu-5/8 ngoba zona zingaphi zintlanu kwii-coins ezingaphi eziyi-8. Ithi ke loo nto i-probability yethu ngu-5/8. Ze ke ngoku athini amathuba okufumana i-coin engamaqhinga? Siyabona ke ii-coins zethu zamaqhinga apha zintathu kwii-coins ezingaphi kwii-coins eziyi-8. Sitsho sibe ne-probability yethu engu-3/8. Sakuba ke ngoku sifumene i-probability zofumana i-fair coin ne-unfair coin besinomphendula umbuzo wethu uba ibethe ithini i-probability yokufumana i-fair coin besathi ngu-5/8 eyofumana i-unfair coin besathi ngu-3/8. Kodwa ke asibuzwanga loo nto apha sibuziwe ukuba athini na amathuba ofumana ntoni ii-heads ezimbini xa uthe i-coin yakho wayijula kabini phezulu. Ithi ke le nto into ezayisebenzisa ngoko sizathi sifuna i-probability yokufumana intoni i-heads ezimbini given that ngamanye amagama ukuba lo mgca umenqo apha umele into yoba uthi ukuba nangaba le coin yethu yintoni yi-fair coin ngesiNgesi given that yi-fair coin. Le nto ke ingakubhidisi yinto nje elula ithi umanangaba uba uxelelwa into ekubeni into ethile ibeyenzekile ngoku ukhetha i-heads ekubeni intoni i-fair coin. Siyayazi ke athini amathuba okufumana i-heads kwi-fair coin siyazi uba ngu-50%. Ngoku ke sino-50% ababini abazi-independent events sizophindaphinda ke ngo aba-50% wethu ngomnye u-50% sisho sifumane ubani u-0.25. U-0.25 ke yi-probability yokufumana ii-heads ezimbini kwintoni kwi-fair coin yethu. Siyifumene ke ngoku leyo into kodwa ke asibuzwanga loo nto thina sifuna ukwazi ukuba athini na amathuba okufumana ii-head futhi ube kanti utheni uye wakhupha i-fair coin ufuna ukwazi amathuba okufumana i-heads ezimbini kube kanti ubuye wafumana intoni i-fair coin ithi ke le nto wena uzophindaphinda la 5/8 ngala 0.25 ngoba yinto yonke eyenzeka phi kweli sebe lethu lokuqala yonke le nto eyenzeka kweli sebe lethu lokuqala funeke siyibhale ithi ngamanye amagama le nto wena funeke uchaze i-probability yokufumana i-heads ezimbini futhi le coin yakho okanye le mali yakho iyingqekembe ibe yintoni ibe yi-fair coin u-5/8 ke umphindaphinde ngabani ngo-0.25 sizofumana bani sathi 5/8 umphindaphinde ngabani ngo-0.25 ngoba kaloku yintoni yile nto uyifunayo lena siyifunayo apha sitsho ke ngoku sifumane i-probability yokufumana intoni i-fair coin futhi le fair coin ikunike intoni i-heads ezimbini ngoba kaloku besingenophelela phaa ku-0.25 othi i-probability yokufumana i-heads ezimbini given that i-fair coin ayiphenduli imbuzo ke loo nto ngoku ke sitsho siyifumane ke ngoku impendulo yethu kwisebe lethu lokuqala ethi i-probability yofumana i-fair coin futhi le fair coin yethu isinike intoni i-heads ezimbini ngoku ke ngoku sizogqithela kwintoni kwi-coin yethu yesibini sixeleleke i-probability yofumana i-coin eyi-unfair coin apha ngu-3/8 ngoku sifuna ukwazi ke i-probability yokufumana i-heads ezimbini ekubeni uxelelwe ukuba yintoni yi-unfair coin okanye yimali ethe ngqekembe yamaqhinga into esiyibonayo ke apha siyayazi amathuba okuba ufumane i-head kule ntoni kule unfair coin sixelelwe ukuba ngu-60% siye saxelelwa ukuba ngu-60% ngoku ke ngothina sifuna ukwazi i-heads ezimbini sizawuthi u-0.6 umphindaphinde ngomnye u-0.6 utsho ufumane ubani u-0.36 ongubani ongu-30% ngamathuba ethu ke lowo okufumana intoni i-heads given that uye wathini wafumana i-unfair coin kodwa ke khumbula ukuba asizuphelela apha kaloku sithe eyona nto siyifunayo sifuna ntoni i-probability yokufumana intoni i-unfair coin futhi le unfair coin ikunike intoni i-heads ezimbini into ethetha ukuthi sizophindaphinde la 0.36 ngabani ngo-3/8 sitsho sibhale sithi probability yofumana i-unfair coin futhi okanye and ufumane intoni i-heads ezimbini ngubani ngu-0.36 ophindaphindwe ngabani ngo-3/8 3/8 umphindaphinde ngo-0.36 sitsho ke ngoku siyifumane intoni i-probability yeli sebe kodwa ke asiphelelanga apha futhi kaloku thina besibuziwe ukuba ithini na i-probability yokufumana i-heads ezimbini noba nokuba kukweyiphi na i-coin kodwa ke masiqale sibale la 5/8 ophindaphinde ngo-0.25 sijonge uba usinika bani 5/8 umphindaphinde ngabani ngo-0.25 ukunika 0.15625 sizoyibhala kanje nge-decimal 0.15625 ze ke ngoku yena u-3/8 umphindaphinde ndengo-0.36 sijonge uba ufumana ban 3/8 multiplied okanye umphindaphinde ngo-0.36 ufumana bani ufumana u-0.135 ngenxa yento xa sesizifumane ke ngoku ezi zinto ngenxa yento yokubana ngaba besibuziwe i-probability yokufumana intoni i-heads ezimbini xa uthe i-coin yakho wayijula kabini phezulu siyabona ke la masebe ethu omabini ayalifezekisa le nto asinika ii-heads ezimbini ithi ke loo nto funeke sithini siwadibanise ukuphendula umbuzo wethu asinothatha impendulo enye ngoba omabini amasebe ethu atheni ane-heads ezimbini into ethetha ukuthi ayamphendule umbuzo wethu othi what is the percent probability of getting two heads. Umbuzo wethu othi what is the percent probability of getting two heads? Kaloko siyalibona isebe lethu le-unfair coins nelantoni nele-fair coins. Omabini la masebe anantoni ane-heads ezimbini. Into ethetha ukuthi sizodibanisa ubani la 0.135 na simdibanise no 0.15625 sithi 0.15625 plus 0.135 sijonge ukuba sifumana bani na siyabona ukuba sifumana u 0.29125 sifumana umani 0.29125 xa sele ke ngoku siyifumene loo nto sithi yintoni sithi loo nto siyifumene njani sithe 0.15625 wamdibanisa nabani nala 0.135 watsho wafumana bani la 0.29125. Xa sele ke ngoku siyifumene low probability iyafana le nto ukuba ngubani ngu 29.13% okanye 29.125%. Xa sele sitheni siyibhekise kwi-percentages siyabona ke ukuba mancinci kakhulu amathuba othini okufumana i-heads ezimbini xa uthe wathini wafaka isandla sakho kule ngxowa wajula i-coin phezulu. Siyakodwa ke into engumahluko apha ukubana ngaba bekukho i-fair coins zodwa siyayazi i-probability yethu ibizoba ncinci kulena ibizoba ngu-zero kunalena ibizoba ngu-0.25 qha kodwa ke siyayibona uba yintoni into ebangela lena iba ibe nkudlwanyana kungenxa yento yobana kwa i-probability okanye amathuba okufumana i-heads athande ukuxhoma ngenxa yalaa nto ba i-unfair coin yona ikunika bani u 60% chance wokufumana intoni i-head yiyo ke le nto into yethu iye yathini yaxhoma. Enkosi masithembe ukuba uzuze likhulu.